Namuhla sizobheka amaqhezu alinganayo. Sizobheka ukuthi lamaqhezu asho ukuthini, asifundisani nokuthi anjani. Lamaqhezu lawa ama fractions wethu phecelezi ngesilungu, ama fractions abonakala ngazuthi awafani, abhalwe ngendlela engafani. Kodwa mangathi siyawabheka ngokwezibalo ayafana, ayalingana futhi nangenani. Ingakho ngesilungu sithi ama equivalent fractions ngoba silithathe kule gama elithi equal. Equal okulinganayo. Ngakho ke ama equivalent fractions amaqhezu alinganayo. Sizoqala ngebonda lethu lama fractions eliveziwe na ku homework book yakho noma incwadi yakho yasekhaya. Namuhla into esiyenzayo ukuthi sibheke ama fractions noma amaqhezu alingana no 1 over 3. Siyakhumbula kulesifundo sisifundile ngaphambilini ukuthi u 1 over 3 uyafana nokuthi unabafundi abathathu ekumele ubaqhephulele ifiza eyodwa. Le fiza lena uyiqhephula inkathi zize zibe intathu. Uma uno 1 over 3 kuyafana nokuthi uthathe isiqephu esisodwa kwezintathu iqephu eyikhona. Ngakho ke umsebenzi wanamuhla ukuthi sibhekisise ezinye inamba noma amanye ama fractions anenani elifanayo noma a equal noma a equivalent ku 1 over 3. Sizokwenza kanjani lokho? Siyakhumbula ukuthi u 1 over 3 uyafana nokuthi uthatha isiqephu esisodwa kwezintathu eyikhona. Ngakho ke sizodweba iline la kuno 1 over 3 noma kunesiqephu esisodwa kwezintathu eyikhona. Khona sizobona ukuthi u 1 over 3 masiqeda ukudweba lo muqa lona osuka phezulu oya ezansi ulingana nawo mapha amanye amaqhezu noma neziphi ezinye inamba. Sesidwebile iline yethu esuka phezulu iya ezansi, sifuna amaqhezu noma ama fractions alingana no 1 over 3. Khona into ebalulekile kumele sibheke ngale fractions wolethu noma ibonda lama fractions ukuthi le line leni esidrawile esidwebile kukhona lana ikhatha khona exactly noma ncamashe nezinye inamba. Isibonelo la kuno 1 over 6 khona siyabona khona ukuthi iline yethu ikhatha exactly noma ikhatha ncamashe ku 1 over 6 esiqephini sesibili. Ngakho ke abo 1 over 6 abawu 2 bayalingana no 1 over 3. Ubo 1 over 6 abayi 2 mase sibabhala bayafana no 2 over 6. Ngakho ke u 2 over 6 uyalingana no 1 over 3. Masibheka futhi ngezansi ulayini wethu uyukhatha ncamashe ku 1 over 9. Ngakho ke abo 1 over 9 abawu 3 bayalingana no 1 over 3. Abo 1 over 9 abayi 3 ngendlela elula sibabhala ngokuthi u 3 over 9. Ngakho ke u 3 over 9 uyafana noma uyalingana no 1 over 3. Masibheka la ngezansi ekugcineni u 1 over 9 o 1 over 12 abawu 4 bayalingana no 1 over 3. Ngakho kabo 1 over 12 abayi 4 bayafana no 4 over 12. Sesibonile kwi fractions wall yethu ukuthi ezinye inamba ezilingana no 1 over 3 u 2 over 6 u 3 over 9 kanye no 4 over 12. Ngakho ke singasho ngokuyiqhenya ukuthi u 1 over 3 uyiqhezu elilinganayo no 2 over 6 uyiqhezu elilinganayo no 3 over 9 kanti futhi uyiqhezu elilinganayo no 4 over 12. Ngakho ke u 1 over 3 nalezi ezinye inamba noma lawo amanye amaqhezu siwabiza ngokuthi amaqhezu alinganayo noma ngesilungu equivalent fractions ngoba anenani elifanayo. Enye into ongazibuza yona njengomfundi ukuthi sithi u 1 over 3 uyalingana no 2 over 6 uyalingana no 3 over 9 no 4 over 12 kodwa u 1 over 3 no 2 over 6 no 1 of no 3 over 9 no 4 over 12.
zonke lezi number lezi zibhalwe ngendlela ehlukile kodwa sithi lezi zonke lezi number lezi ziyalingana sikusho kanjani lokho noma singakhomba kanjani vele kungaqinisa ukuthi u1 over 3 kuyalingana kahle kahle no 2 over 6 no 3 over 9 no 4 over 12 singakhomba kanjani lokho nginibuzile ukuthi u1 over 3 simkhombisa kanjani ukuthi yalingana no 2 over 6 nokuthi yalingana no 3 over 9 nokuthi yalingana no 4 over 12 singamkhombisa kanjani lokho asithatheni u 4 over 12 sizama ukukhomba u 4 over 12 ukuthi yalingana no 1 over 3 masino 4 over 12 simkhombisa kanjani u 4 over 12 ukuthi ulingana no 1 over 3 sizofuna inumber esizoyidivide ngo 4 leyo number lesi divide ku 12 khona izosinikeza 1 over 3 asikhetheni u 4 uma sikhetha u 4 ngoba inumber yethu ephezulu sizobhala u 4 sim divide ngo 4 bese sithatha u 12 sim divide ngo 4 siyabona ukuthi sisebenzise u 4 ukudivide u 4 sisebenzisa u 4 ukudivide u 12 ngakho ke lokho kusinikeza ini u 4 divide by 4 usinikeza u 1 kanti u 12 divide by 4 usinikeza u 3 sikhombisile lokho kafushane ukuthi u 1 over 3 kuyalingana no 4 over 12 sikhombile kafushane ukuthi u 4 over 12 ulingana kanjani no 1 over 3 ngakho ke sikhombe lokho sisebenzisa i division sign ngizokhomba ukuthi u 1 over 3 ulingana kanjani nalezi zenye inamba noma lawo amanye amaqhezu or ama fractions nge multiplication siyabona ukuthi uma sino 1 over 3 sifuna ukuthi 1 over 3 simkhombe ukuthi ulingana kanjani nalezi zenye inamba nge multiplication kumele si multiply nge number a1 ku numerator yethu siphinde si multiply nge number a1 ku denominator sizosebenzisa u2 uma sifaka u2 lana sifaka u2 la ngezansi u2 ophezulu no2 ngezansi bayafana masibone ukuthi basinikani u1 times 2 usinikeza u2 u3 times 2 usinikeza u6 ngakho ke u2 over 6 uyalingana no 1 over 3 ngoba masibheka u2 over 2 kuyafana nokuthi asenzanga lutho kuyafana nokuthi asidivide anga lutho ngoba u2 over 2 ufana nokuthi si multiply ngo1 ngakho ke u2 over 6 uyalingana no 1 over 3 asibheke esinye isibonelo uma sino 1 over 3 sifuna ukumkhomba ukuthi ulingana kanjani ezinye inamba sisebenzisa multiplication sizosebenzisa u3 so multiply ngo3 phezulu si multiply ngo3 ngezansi u3 over 3 uyafana nokuthi u1 awukayenzi lutho ngakho ke u1 over 3 u1 times 3 usinikeza u3 u3 over 3 u3 times 3 ungqalele uyalingana no 9 ngakho ke u1 over 3 uyalingana no 3 over 9 sikhombile lokho ukuthi ifractions wall ekusho ukuthi u3 over 9 uyalingana no 1 over 3 u2 over 6 uyalingana no 1 over 3 masebenzisa i-multiplication ngikukhombisile ukuthi u1 over 3 ulingana kanjani no 4 over 12 using a division ngakhomba ukuthi u1 over 3 ulingana kanjani nalezenye number using multiplication wibonda lethu le fractions wall elivelile ku screen sakho siyabona ukuthi siveze i3 quarters which is 1 over 4 about 3 walingana ni 3 quarters ngoba lokhu kuyafana ukuthi unabo 1 over 4 about 3 sibiza ngokuthi 3 quarters ngifuna ukuthi wena usebenzise amehlo wakho ubheke ukuthi u3 quarters ulingana namaphi amanye amaqhezu noma namaphi amanye ama fractions siyabona ukuthi u3 quarters wethu iulayini wethu ukhatha la ku 1 over 8 ukhatha la ncamashe nakuyiphi enye inamba naku 1 over 12 3 quarters ngoba sinabo 1 aba 1 2 3 over 4 asibheke 1 over 8 abo 1 bayingakhi baye 1 2 3 4 5 6 bawu 6 ngakho ke lena siyibiza ukuthi 6th 8th ngoba sinabo 1 over 6 abawu 1 over 8 abawu 8 siyabhekana la enzansi ukuthi sinabo 1 abayingakhi ku 1 over 12 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngakho ke lokhu kuyafana nokuthi 9 12ths. Ngoba sinabo 1 over 12 abawu 9. Ngakho ke u 3 quarters uyalingana no 6 over 8 noma u 6 8 uyalingana kanti no 9 over 12.